Mukaze mu kiganiro Vondoro.
Mu kiganiro Vondoro
tuzunguruka Burundi bwose kugira turonke abarimi n'aborozi bakarorero.
Twerekana ubutwari bwabo
ariko kandi tunabaha izindi mpanuro kugira ngo umwimbu wongerekane naho ho bihindagurika gibihe.
Twifuza ko barima bakorora byinshi
bakaronka umwimbu gute amafaranga binjiza biciye mu burimyi n'ubworozi akongerekana.
Abarimyi n'aborozi bararonka impanuro zivuye ku banonosoye ivyo kurima no korora
ariko kandi bakigira no kubandi tumaze kugendera. Mu kiganiro Vondoro ntitugarukirizaho, turagenda mu gikoni iyo batekera, tukaraba ivyo abantu bateka bakanafungura, tukaraba iyo vyavuye maze tukabigisha ingene bo biteka neza bisukuye kandi mu buryo buzimbutse,
hanyuma bagahindura ingene imiryango yabo ifungura neza birushirije. Kaze
kaze mwirabira ingene abarimi n'aborozi bariko bariteza imbere mu kibano cabo, gutyo umuntu wose ukaronka icyo ufungura
umufuko nawo ukaronka ifaranga.
Kaze mu kiganiro Vondoro.
Kaze mu kiganiro Vondoro.
Amahoro cyane. Kaze mu kiganiro Vondoro. Uyu munsi turacyari mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukiki. Twagende wundi murimyi w'umugwiza mbuto. Mbe byagenze gute kugira ashika hageze. Kaze atubwire.
Okay. Nimaka Vigatonia. Ko umwaka wahera ikatera ndoga bukebuke ndoga bukebuke. Tukana ngeze kukimba nk'itoni 20 cyangwa 30. Umva tukitangura twabitanguye tubona abandi tugira ku bandi mutatu tukura muri centre ya somation ruzibazi tugura bikenge tangura ku 200. Cyane ndabirima tubikuramwo itoni 2 cyangwa mbika itoni amajana 5 itoni n'usuye gushaka ku isoko ntangura kutudogera hanyene n'ibyo bya 5 ntangura kutudogera hanyene bukebuke mu nyuma naze ndagurira imbuto abandi bantu ko nyene mu mikuba gwiza mbuto gushika naho ngira bukebuke gushika no munsi yego unyubigenda neza kandi nta kindi mbona nshaka gukora tariki cyo kurima cyo mu kintu cya mbere karoro.
Kenshi iyo turiko twumva ibijanye n'uburimyi cyane cyane mu gwaruka bavuga bati ibyo ni by'abantu bafise umutahe canke babuze ibyo bakora. Mbe uyu munsi mwatanguye ryari, mwatanguranye umutahe ngana gute, uyu munsi mukumuraraba ibyo mwimbura ubu niko mugiriranya bigitse ku mutahe ngana gute?
Je nakuye ko natanguje 200 hari muri 2012 tangura kurima ndima ntangura ku 200 kandi muri toni 2 ibiro hejuru kubwi ntano kubwiye ko nace mbiha ko ibiro 500 by'imbuto binabigurisha no munsi rero kiza ku ntambwe ntonya ufite toni 20 hama kuri masa umutahe muremure uri mutahe uko ukura niko umutahe ukura kwitangura bukebuke kwitaya byevuriyo uduga kandi kutera umenyera no kuntu ubikora bikora ibintu bisaba usa umwete nubwira bwishi ibintu bisaba kudatebukirwa kandi twa n'amafaranga ngabo yiranja washamo ingufu ziwawe kutabuye tuba dufisha twebwe twiba tobatu kutwara amabanki batwizeje cyangwa amamicrofinance ngo duhe ingurane tukoresha uburyo butoya nyine kutuma dukora nk'uburyo busumbuye ho twabwira umwimbo gusumba uko ubibona.
Abajene bakunda kuvuga bati abantu barima n'abasaza kubera baba bavuze ico bakora mbega n'umunsi kugwaruka ruba rukurura dukurikirana wumvise ingene watanguye ukamuntu agacaraba naho ugeze n'umunsi mbere ari ku ntambwe ishimishije uwo bahanuriye
aya bari henda gose n'umunsi ugiye kuraba kuva ku basokuru bakuriye isuka bose nibo bageze ku ntambwe nziza tiyo turabiraba ku bantu twabona imbere yacu umuntu akuriye isuka yihenze ugwaruka guno munsi nago nyine kumbere uhindure umenye yuko uko bakuze bajya ivuyeho gatumba cyarimwe n'abavyeyi babo nabo nyene nibahindukire bije ukitera mbere yo kurima uburimyi nibwo busigaye burimwo akarusho gusumbya ibyo bindi bibaza
no musi uri kuraraba ibi uburimyi musanzwe mukora nakahe kabanga kuberako abantu tuca twiyumvira tuti ibi bintu naho nivyo yatanguye ari akiri hasi ahera hasi kubirijana ariko shatu tangura kwiyumvira ati mbe kugira ari ndashikira kuri ibi bintu byose tubona bingana gutya nakahe kabanga
akabanga umva umaze kubitangura moyiga soke zo kubandi yo gitangura watanguka guri imbuto kumugwiza imbuto mutonya nkuko nyene ukazigura ukora uterawe ukura niko ushobora gushikira muri izabo ukura y'imbuto hago imbuto ubukeboke kujya ugenda ugira nkenke niko ugenda utera imbere ugana kugurira ahakomeye kwera wamanda kuronka umutahe ko kabanga kiko kurima kunogwa kwa ufite kwandira imbuto zirobanuye nziza
mbega uyu munsi uri kuraraba kuvuga itangura kurima n'uyu munsi ubona bimaze guhindura iki mu kibano uhereye mu rugi wawe canke no mu kibano mbega abantu haba kazi byangana gute bimeze gute
ubunye kisaba cyane ku muhiri wanje nta kibazo inzara n'ihandi hose kumaze gutsinda inzara umaze gutsinda ikindi kikome aho usuma iki kintu kaba ucifiti no kuba banyi twafise ukuntu bakoresha dukorana bakaronka karusho bakaza guca amafaranga abahemba ku munsi ku munsi hari nawe dukora nk'ibikonkwano bakaronka agafaranga ndakabahaye hama twara neza kibana nyine barakenguruka ni sawa birafasha birafasha neza ndetse na komine kuraho umwimbo makore
mbega numusi uri kuraraba ugereranije ibi bintu usanzwe ukora byo kurima bihakaza abantu bangana gute
jewe nko ku munsi ndahakazi abantu 20 cyangwa 30
ku munsi
munsi
murumva ko abimwe twama tuvuga twiko ukurima bidatanga kazi atari byo namba kuko nk'uyu munsi ariko atubwira ko kwatanga ku kazi abantu barenga 20 muca mwumva abantu barara bafunguye cyanke bakiyungunganya mu tuntu twa minsi yose bivuye kungene asanzwe arima mbega uyu munsi hari amakoperative cyanke mbere n'abandi birimira byabo byagiye birabagora bakadebukirwa bari mu nzira ibijanye no kudebukirwa wewe wagiye urabyirinda gute cyanke utwakugora wadotorera inyishu gute
jewe nkitangura byarangora mugabo sinadebukirwa bumva ari gihe wasanga ukushitanga kubyiga upompa umuti utari gupompa ko utabarabimenya mugabo kubera ko uza urasuma ubwenge ahandi batwigisha kuti hajyanye bigeze hajya ubihindurira uko ukorewa batera ubyiga ubikora niko batera ubimenyera no kubikora natwe tutaguteragira kurabona ko bimeze gushika mu 11 tuba twaje kubiteragira hama
mbe none nk'ibi byose ufise uzoca ubitera iwawe gusa canke n'abandi urabaha
oya ndafise nka anye naha bakiriya eh ana bakiriya ahane ko ndabasuramwe neza kugira ngo nabakuremwe ibyo bimeze nabi cye nanje ibyo wanje nateragira ni ibi
mbe none ntibaheza bakiyumvira bati ubwo ntihazohaba hava ukwibana ko ubiri ngaha ibyo wabe bibiri ngaha ati azohava afata nk'ibironka 10 byimurire ngaha iwacu
oya arumva kubera hasi ndabatimira urumva babadodashe mifuko yabo ruguru mifuko je ko kareho tuva dufise nk'utugunira tuba turiyambare tuba twafunze mu 25 kilo ubu rero ntibira ntitwaturose ngabo ubu unye ahantu cyaba dana muna twabapimira ku munzane twabashira tubaha ibintu bipimye ku munzane batirirwa bavuga ngo mbega ngo yatwibye bageze gute tipimura babona
none umugabo musaze mukorana n'amakoperative canke n'abandi nyene nabo nyene birimira kwabo
oya n'abandi birimira kwabo abene gihugu birimira niyo baza kongurira
kandi urabona ko ubu none uri kuraraba aho walima ukacushora ivyo gufungura navyo kugwiza imbuto niye harakarusha
akarusha ko karahari karahari kwe yo turose ama prebase iyo dusha turimara twimura ama base cyo duha abanyagihugu ama base chatwe mu mabazi tukabaha amasetifi.
Okay. Murumva yuko umwuga wo kurima urimo utugobora njya twinshi ari kimwe yavuga ati utekerezwa kuraba uko abandi bakora ukagenda urigiraho utuna turiye murakoze cyane uyu munsi twa twagendeye umugwiza mbuto ubwo muri commune mukike murabona yuko ahasanzwe akorera ibintu ari ahantu hateye igomwe cyane intambwe ageze ko ari intambwe ikomeye cyane mbe nawe uzotangura ryari
mu kiganiro vondoro
tuzungura ku Burundi bwose kugira turonke abarimi n'aborozi bakarorero
twerekana ubutwari bwabo
ariko kandi tunabaha izindi mpanuro kugira ngo umwimbu wongerekane naho ho bihindagurika gibihe
twifuza ko barima bakorora byinshi
bakaronka umwimbu gutya amafaranga binjiza biciye mu burimyi n'ubworozi akongerekana
abarimyi n'aborozi bararonka impanuro zivuye ku banonosoye ibyo kurima no korora
ariko kandi bakigira no kubandi tumaze kugendera